Zaburi nshya.
Aho nakubabaje mubyeyi wanjye. Yesu we, umbabarire. Aho nakubabaje mubyeyi wanjye. Yesu we, umbabarire. Aho nakubabaje mubyeyi wanjye. Yesu we, umbabarire. Aho nakubabaje nshuti yanjye. Yesu we, umbabarire.